Sanibonani molweni, ndinamkela kuEza CTV ngesiXhosa. UZanele Sifuba, si-speaker se-ANC eFree State, ngumntu omkhulu nje owaziwayo. Kucaba ke umama ebezijolela ke nomfana waseNigeria omncinci njengoBenten. Umfana ke caba qho besenza inkonzo yasekamere nomthatha ividiyo. Inoba ke ngoku bekusemnandi ebiphiwa imali ephila la soft life. Asazi ke noba kuxatyenwe na kodwa udimande u-300,000. Hayi ke umama uSifuba wathi yena akanayo lo mali. Wavele umfana wayithi bhadla ke kuTwitter ividiyo yabo besenza inkonzo yasekamereni uba mayibonwe lilizwe lonke. Akakhange acinge nokuba lo mntu ungumama ebantwaneni bakhe. Ngumakhulu kubazukulwana, ngudabs ngumakazi. Le yi-private life yakhe ekungafanelanga uba yaziwe nangubani ba. That's why isenzelwe i-rooming. Abantu bathi ke zange sithethe kanje ngogigaba. Sibona ipinkqiza yakhe, sayenza ijoke into yakhe. Asinalo usizi. Abanye bathi ke mayingasherwa le video noko umdala lo mama noba ebengakanani na masibe novelwano singabantu. Abanye bathe as long as ujolile nawe nomntu wangaphandle yazi uba unayo ividiyo yakho qha zange athi ayikhuphe. Abanye bathi khange bakwazi nokulala ngamaphupha amabi ale video so ningayibukeli. Masibalumkeleni ke oBenten ngeke umbone naxa ekwenza le video enzima lento. Nam ke ndingumama uSifuba shame bengeke ndimnike tu le mali lo mfana uyaxoka. 300,000 ayibengeke ayifumani ngoba ubesazoqhubeka afune enye futhi ngaphezulu xa ngabe bemnikile ukwenze bangadayikhuphi ngoba engazudayidelete la video. So wenze kahle lo mama amniki. Nale izawudlula zidala zidlula kakade. Hey, akunzima eSouth Africa bafethu. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, like futhi bye.